Neke atu I te tekau, Rita Kōhinu e maringi atu ana ki tētahi awa I te roheo Waikato whai muri ho I te takahurihanga o tētahi taraka Kawe Kōhinu I te ata nei. Nā, kei te haere tētahi kapa kaimahi no taiao Waikato ki Pokeno I tēnei wānei ki te aukati I te urunga o taua Kōhinu rā ki te wai o te awa. I roto I te taraka te kai hautu e mau ana engari ko tangohia I naia nei, ā, kua haria ki te hōhipera. Kei te wāhi o te aituā rā ngā kai patuahi I tēnei wānei e whakamahia nei I wā rātou taputapu motuhake ki te ope ope ake I te Kōhinu I maringi.